kase.
Wa unise na usu wa mani kase na usu ibi ye ye wa yonana wa yedi usemina yamini.
Nya.
reading from the book of Job, chapter 38, verse 1 to 11. Job 38, 1 to 11. I read. Then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, "Who is this who darkens counsel by words without knowledge? Now prepare yourself like a man. I will question you, and you shall answer me. Where were you when I laid the foundation of the earth? Tell me if you have understanding. Who determined its measurements? Surely you know. Or who stretched the line upon it? To what were its foundations fastened? Or who laid its cornerstone? When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy? Or who shouts in the sea with doves when it bursts forth and issues from the womb? When I made the clouds its garments, and thick darkness its swaddling band? When I fixed my limits for it, and set bars and doors? When I said, this far you may come, but not further, and here your proud ways must stop? When I said, this far you may come, but not further, and here your proud ways must stop?" Here is the first reading.
Amen.
Amen.
Nearer my God to thee. Nearer my God to thee. Me name said you will see bear and if I meet me in Kanakasi. But I will marry a dear Ben ye. Hallelujah. Sabre about ye and me assemble. Bible say assemble one continuo and ye be dia or ye. Tia brava ye we see a bet me abu ye a trap assemble. Yeva bet ye assemble me, Mepesel, who wish in your minister. No one by us, sir, Rabbi. Sir, I dear be a bet me a ya for his dear. Emma won't mean to Nasa Massi. And I said, bet ye assemble so. Won't mean any hour, chef, you honor. A radio honor no more. Now we see you, said the bear who free her. Ubaquia, or Sheffield, or Fountain, or Mesa, one of my servant. Or see the BBI, every son, or the Bamaya, one by a Guancasa, a servant, so one more. Now, what there are 7 years for one. Never move any air for one, so maybe I said the name of no animal now. And Rade, the name will never be as a dead Nama, never be so. What do you want more bra and Sada? Never a woman as we are still. Papa and Nede is over the Casa. Over my own way, the pious and my enemy name. I have fear your heart, and I have fear your heart of front to swallow up with so that you are swimming down. And yet, you are the sea of my sir, am I yet to ask me any as you give you of my. Methodist, Amanaxo, but to the also patience and peace in personal storm. Patience and peace in personal storm. Hallelujah.
Amen.
Patience and peace in personal storm. Brofono, ubeka nise abutre anabwasito. Ni asumkye, mra, a whom a tour, yea, a bravo. In Timuno, our Kakla, or Chino, and a brofun translating it straight to heaven. But I will tell patience, and I will soon be a mra, a woman to away a bravo. Your personal storm, a customer, a woman to away a bravo, personal. Amen.
Amen.
Nasim Musai, he kind of said, in Tiko Moon, too, or Yabra Bumwa, Yenyasa, but Trem, Abu Toyam, and Yenya, and I said, Yenyasu, yea, a moon, too, or Yabra Bumwa, and yet I am pretty, yea. But then last of no Cassatra, he said, so Tia can kind of somewhere yet, you know, a Cassatra degree, sir, sir, me between. Emra, now Christo, and in a senior four, and now a poso. A bit to you, you tear Job, so I can't kind of say, a bit to Job, so I brought home. minim se asochi etu wa bra bo mpa ya minim bara asochi ya dia ye ni pa ni eti asi e betumi abata bia we ni pa ni untumi en loje every ehun ho som we ni pa ni untumi kasa wo de en sohwe anasa o ha obi antumi ma wo so wa untumi enka Senyamia mana ama eni monyamu kani dimu na ebetumi aba abrebia emfamu oni sedi yuti nepa emfamu oni sedi yuti yao nyamemu emfamu oni ejuma wia menyame emfamu oni bibibia asochi betumi abo ewa abrebu imu amen ena mechase paadumi inu Psalm 107 eno eka inu na this time yen kain psalms ni inti no Psalm 107 So making kind show a clearly. Psalm 107, verse 2 more and verse 1 and 2. Was he give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Let the redeemed of the Lord tell their story. Those who redeem from the hand of the foe, those he gathered from the lands, from east and west, from north and south. Was he? Yemfa asedama nyankopon na oyɛ na na doye etim hoda wona awurade agye won won ka wasem we wona awurade ayi won na fi won atamfo nsem no wono na yemfa asedama me nyankopon utwe minim ye awurade aya ma won minim asrochi bia abɔ wo abra bɔ mu pɛn a enso na utwe Minusa bebre, eni yemu bebre, yafebo abrabom. Na cha se eke bibia cha se, se eruni tua, se enyoma eche se mua, enyoma yabasa. Ese se yekre yemu bebre, ejidifu. Se enyoma ebufa yasua, ewa abrabomua. Yena yeni nisha bebia ase yekopa mua, ejidifu. Enyoma eki kabomua. And you have to experience like a CBA. When you experience BIA, then you have to be a BIA. Bible says, you have to be a Christian child. You have to be a man. You say, Papa, it's a young woman to whom we. But then they had to be for the BBC. After the area, and Philip, the BBA is the number one. Not yet, okay. Malena sanzia ya mche na asubia ero kristo kuna ensa yemu emra ebuwa tu ewe ya brabo ensa se ya kri yomi ne mu mwase ni ato kwa kristo ini ya kaya kisa kisha amen toda mwika we ebu chenye ya yemu ni baya ota kuru se kishia muna kwa na kemiwa ya kisu na feyo Just a person from every book, not a thing, just a brother, and I am. Now, sir, there will be. Tell me what you say, and then you pay it. I'm not going to say, until I'm here, you say, so I'm just a diamond. And now, if she's so far, I'm so far, we'll see all this way, and yes, yes, yes. But let it go, no, no. Not as far from that, now for the window. ɛna ɔyɛ sɛ bɛrima no yɛsu yɛde adi ne ti ato no so na ɛno nti woafa ho adwene nanso bɛrima no na wo ne nananti abɛsi ne o adamfoɔ no bia nna na wohyia wɔ ho ɛna bɛrima no so na wo ne ne bɔ aboaboakɔdu awieɛ nti nipa ɛmaman bɛrima no yɛsu yɛyɛ a ato wakoma so a ɛno nti adi ne kora ahosuo no wɔ ɛfiri mu kɔsi he yɛto fuo wafa wode yɛ adwuma but at the end of the day no ɛbɛgu awareɛ no ɛmoa wo ɛno bi na ɛto dwom ne nafofoɔ no baa sɛ ɔmu bɛkasa akyerɛ no sɛ nnamfoɔ wɔ mu nyɛ natamfo ne nafofoɔ paa but nsɛm a ɔmu bɛka kyerɛ dwom no amoa no nti wokan a woduru chapter 40 wɔ biribi a wowerɛ bi a ne yɛfrɛ no ɛlewu ɔkɔndɛmu wɔ mu nyinaa ɛkɔndɛmu dwom koraa so kaa ho sɛ ɛmfa nne a woayɛ mutum no sɛ du sɛ si a wosusu sɛ nyame na ayɛ bɔne anaa sɛ wei na aba wo so because wopɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ woyɛ teneni nti nsɔre aba wo so na ɛ sɛ nyame a ne nyie ɔne wɔ ne nyie nti ɔkɔndɛmu wɔ mu ɛne nafofoɔ no nyinaa adɔfo no asɛm to obi na wobɛn no a ka asɛm a ɛbɛboa nnipa no ma ne nhunu nne a wɔyɛ a ɛbɛboa no dansɛ wobɛbɛn no na sɛ wokɔboa no nanso na wo na wokɔ saa asɛm no koraa na ne a meka mepɛ sɛ wohyɛ ne nsu nie nti nyankopɔn chapter 38 no ɛne afei ne nyame bɛɛ mu nti nyame bɛɛ mu mu wɔka sɛ nyame bɛɛ mu mu wɔkyerɛ sɛ mmerɛ a chapter 38 verse 4 no ɔse mmerɛ na mede asase ɛretintim hɔ tieniye paa mebɔɔ wiase no na wogyina he mmerɛ ne nyame wɔyɛ wo no ne a wotie n'asɛm no na ɔgyina he nyame na nim nie a ɔde wo kɔ ɔno na nim nie a ɔpɛ sɛ ɔyɛ w'abrabɔ nti baabi a ɔde wo nam no ɔno awurade nim sɛ wonam hɔ a nso wɔrɛ sɛ ɔde wobɛsi kwaa mu but woka ho nsɛm kyerɛ nnipa na wohwehwɛ mmoa firi nnipa hɔ na wosusu sɛ sɛ mefrɛ asomasi wɔ ghana a ɔne bɛtumi afa baabi ama me ɔyɛ saa nnoɔma no nyinaa no mmerɛ a nyame bɔ ne wiase no na saa afɔ no ɔmɔ ɛ saa na ne ɔbisa dwo sɛ sɛ amanyɛ wɔ abrabɔ mu a
to God ayo to ye no sane ti ye ene ya nyo ma ko ye no ko so ti won be yo de na se o mi na ko bon na se aso ti bi be fa mu se ye na jo en ke bi nse mu na jo bu nse nyo ma nyina ko ye be bi ya no wa du e wa pra bo mu no na wo nim so pa ba ground zero no wo nim so pa top from say ti sa e so ti mi to ho ti se nyo ma ko ye a kan tinka e su su se nyami bi yo Said the Yabu Bebre, Emre, no Mako Yero. Yamun said, I'm a brown, you have you. A dear man, and you know what the money. You will be here at the Power Rabu. But I'm not a man, and no Mako Yero. Fasana me, not any Nancy, I will marry no Mako Yero. And your ma, Esther T, say, whom be start to say to her, Say, I'm a prayer, and that's a hiding, no ma, a dear CE. As I've already, any day, Ronka Sancho, one of my son, you so, a woman one was yes, you. Sir, wa bra bo enti sane tia nemu emra ehia mu se no wo ba ko so abro mu ase ade ehia no sir wo ba bra mu ase e wo kristo sun mu na wo pre wo bebre e ma wo mu so wo kristo sun mu bra fom na sir urade sir wo mu aka san fa wo nanti kakra 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 be bi odun nan bi a e ko ye ko ye wo mu anfa wo ko I don't know what I'm saying. I'm in trouble in general. I'm in for myself. I'm very here. 2 million in every area. Mumu bebre ni mnyia atu ome. Eye minyia nu mienua ebo mugu ina nseye. Ne kaisa diye midine chia adiye mechia mwabu. Menene kasa ya wada. Ti menene kasa asma mikaya nse. Asma mikaya nse chua renwe mugu. Because Okasa, meaning Kasa, very normal. You see, when we go now, I go theater, but today I'm going to see a name of my Now, who go here? Who go? Now, me, now I go have a It's my catcher, no, no. I just say, meaning the person is 3.5 years, but he's very nice to be here. No, go here, the man. I don't follow. They are not making. They say, yeah, yeah, plans, yeah, yeah, plans. And today, yeah, me, I'm so persuaded. And then, yeah, no, obey. Menene da nyame ase ofunso but abi a chinya so no wuye a na san bia a chere me so do ye plans ye nyame plans na mche se ehu no beba but the no no chere se nyame aye ofunso nyame aye bibi me mi nipa ko obo ni wi ase wo bo mi ni na mje na ye me aka sa pra dia na ni mfa na problem nyame ni nimu me enim bia o de me ko ti se esum ehu bi tu wa bra bo nyabo ti be na he se nyame no na sai na no be so be we free no do we see be here o sra mo continue mu fan chira o na e si wi e wo yesu kristo do mu amen this is for want to make my book as of prayer it says pray for will your hand for me
Kristo di. Sọ dun la yi. Sọ obi fi ewu kọ. Nípa fọ jẹ. Ẹni bi ara ara. Ẹta aka abira bọ nsẹ. Ẹtọ mi bi a. Ẹka bira bọ nsẹ ẹyẹ fun ekyi abo abo. Ẹnso saa. Sẹ́wọ̀n mi kẹ́ ẹ̀ sẹ́wọ̀n èyí tí ó lọ́ a yẹn fẹ́ bí nǹkan mọ́ ní ìlú fi mọ́. Amen. Yẹ́n maame a wọ́n fi yẹ nkyẹn, yẹ́n nana a wọ́n fi yẹ nkyẹn, yẹ́n ase a wọ́n fi yẹ nkyẹn, ẹ̀kọ́ nkọ́fọ́ nkyẹn. Ẹ̀fẹ́ mi, ọba panin, afẹ́ nyà ako. Ah, wow! Oh, I feel a pin hang on my arm. Oh, crap! Feeling warm, cold, a bit crazy. Now, for a new day, yes. Hey, Oba, can you cool down? At night, bro. And open the comments. About me, I've been a good look in the warm. And I'm opening comments. Luffy and Cassie. Yeah, I know what I mean. Now, say, yeah, mommy, about me, bring up. Now, for a fun uncle school tea. Na na wofo ɛyɛ kuafo a na wɔtɔ ɛwɔ kura ife akɔnye nti ɔbaa panin edi na wofo akyi ɛna ɔmo ɛkɔ akɔnye ɔkɔyɛ koko fufu yi na maame yi tena ase hu sɛ sɛ ɔmoyɛ kura yi a ɔsɔ ɔmo bata ho. Nti ọkọ wọde di ndedi kakra ọbata ahụ mmerụ a wọdi dwa yi ɛnam sɛ ɔbaa panin akwanya nyaako ankɔ sukuu nti ɔkyerɛ ndedi ama ne kum sɛ biribi da nti akyerɛ yi ɔmo ate ne ho ɛyɛ sɛ ɔbɛdi dwa dwa no di ɛsɛ ɛyɛ tɔntɔn. Nti ọba kuma se ẹbẹ fa nyeema wọde kọ akọwodie họ na ọkọtọ mu nti ogusua bi sa ebien na odu ne mfie so na ọpanin bi soso ẹwọ kuma se a na ọka kaa fi kuma se ẹkọ akọwodie họ yaayi ẹfẹ mu ọpanin ọsẹn. Nti ọpanin mu sẹ́yìn ọbaa panin na ọba ne ho ọdẹ ne dwa yie nti na ọsọ yẹ draba yi nti no ọbɛfa nneɛma ne kuma se a ɔna ɔde ne kɔ ɛna ɔde no aba nti obi nkyɛn no ana ɔyɛɛ sɛ anka m'ani bɛgye sɛ me ne wobɛtena ne ano baabobu ne ti. And I say, I'm going to go to the house. 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 Tobe kuma se wa na padro abi to an bi yesu na bi oye yi na bi wo fa a wo ko ti fa e wo ko pon nti anti ye ma mi e sa se e ko ni wo pa ni wo fa ko ti fa bo na wo ti ko si ya na ke wo di abre ko si ya ton fo e wo kuma se. Nti ohun sɛ afei bia ne kɔ soɔ no ɔne ne kɔsusu wɔ mu sɛ ayɛ saa deɛ a na yɛbɛpɛ apata bi na yɛatumi akyerɛ adwuma mu ta ɔmo hae apata ntoma sotom ama wakɔ so agye nkosua yi nti sɛ nkosua yi ɛsa a na ɔsɛ ɔkɔ fie nti wɔdwene ho sɛ saa deɛ a ana yɛpɛ adie bi na de apata nkosua yi no abrɛ nkosua no sa no ɛtumi ayɛ akɔ ne mu nti wɔde ne kɔdwene ho sɛ saa deɛ a wɔde baage tɔn ɛmaa baage yi a mode ase a na wode ase no sɛ wɔde baage tɔn ɛbɛka nkosua tɔn yi mu nti ɔtɔn nkosua yi ne ɔtɔn baage no a afei abrabɔ kɔɔ n'anim yie nti ɔhunu sɛ saa deɛ a ɛne nkosua ɛnyɛ ne baage ɛne ɛsɛ nti ɔbɛgya nkosua ne tɔn na afei wɔde ntomatɔn abɛka baage no ho nti sɛ ɔba apata mu hɔ ɔtɔ ntoma a na wɔatɔ ne baage aka ho no ɛkyɛ sɛ ɛda ne nkɔ so nti ɛkɔɔ so a afei ɔhunu sɛ ɔsɛ abrabɔ yɛ kɔ yɛ yie nti ɔsɛ adwene ho bio ne ne kuro sɛ ɔbɛpɛ apata foforɔ ɔmopɛ apata foforɔ ɛno deɛ dɔde yɛ yie na wɔkɔ lom yɛ adeɛ ntomotomo kwan so ne nigeria ɛkɔfa asikyire milk ɛmo de bɛgu apata no ma nnipa akanifoɔ so ɛba hɔ bɛtu akyire no ɔmo saa dwene ho bio sɛ saa deɛ a yɛn san kɔ yɛn maame ne yɛn papa a wɔn gyaa yɛkɔɔeɛ no wɔn dwumadie yɛn san kɔtoa so nti ɔmo saa kɔtɔɔ asase wɔ akɔdie hɔ ara bi hyɛ kookoo dwumadie ase sɛdeɛ na ɔkasa yi kookoo afuo no ɛda so wɔ hɔ a ɛreboa abusua ɛma ɔtiri kɔ wɔn yie onyame wanyɛ ɔbaa panin nyako aborɔ ɔhyira no yɛfunu ɛma no nkwadaa nnɔtwe yɛ a mmarima yɛ ɛnan mmaa so yɛ ɛnan asɛdeɛ nyame no n'akyire no mmarima no baako firi mu te sɛ ɛmane ɛyɛfiri asase hakɔ mu ogya mma nson yɛ a mmiɛnsa ɛyɛ mmarima na ɛnan no de aneɛ dom ɔm da so te hɔ a ɛyɛ ɔbaa pa ama gɛs ama bɛɛko ɔtɔ so mmiɛnsa yɛ mmarima yi gya a manana no adeɛnu baako ane gya a nanka nso a baako yɛn maa yi ti ase na wɔn nipa bi a na ɔpɛ nka wɔn mu yie na ɔdɔ nipa ɔtwi nipa ba ɔmo ti borɔno a ɔte so ɛyɛ wɔn nso ɔmo tɛ na ɔmo de na yɛ sɛ osiesie fo a ase bi bɛ busua mu a ɔmo to nsa pɛ ɛma ne kosiesie na sɛdeɛ onyame de ma na ɔde gyeɛ ɔmo na nso saa gyeɛ no ɛyɛ bonyakyi osimi edi kan naa yɛ maame yi hɔ dodo no kakra nti yɛde ne koto ayaresabea ne mma yie ne wɔbɛtumi ayɛ biara sɛ kanka ɔbɛgye yɛ maame yi nkwa nso deɛ onyame pɛ na wɔ ne nti no bonyada wosoo akyi ɛda ɛtɔ so aduonu mmiɛnsa that is 23rd January 2023 onyame to nsa frɛ yɛ maame sɛ ɔmmrɛ ahomgyee mu nti abusua ɛma nananom ɛnse no ɔm nyinaa bɔmu ka sɛ yɛ maame ɔnantii ɛyim sɛ dabi ɛne ne bɛhyia bi ɛda ho ase
Amen. Okay, also get our seat. Samri, yate ye ma me asem na stream sem kakra. Ye beso ye nyina ho sima ba ko. Na ye ase ye ma me abena ya ko. Ya me esira no ma no efie e do wotwi ni no. Ye nyina ho e di ase ne ya. Ma ko e mini silence. Ya ko ye mame mame abena ya ko
asada perate
ye mame abena ya ko
asada perate
samri elefre bisia fo e oha mo abeni na ye mo abo paye ye ga ya ka ye tsina si bisia mo oha asada mo ore ni ko ne
Amen. Amen. Good day. catch your mommy and just 5 minutes ago.
That's your idea, mommy. Thank you.
nyame wo hyira mo
ase
nyame wɔnyɛ mo kɛse ɛsɛ wo bɛma wohu no da bi a ɛbɛma se nyame ma no so ase ɛma no bigyina no kyɛ ɛwɔ sɛ yɛde wo a yɛbɛti ase ne maame nni hɔ na menya maame wɔnyɛ ayɛmu
Thank you.
Thank you.